Kwelinye inqaku umkomishinala wamapolisa wesithili saseGoli uMajor Njengele Max Masha ukhokhele uhambo lomthandazo ePimville ngentsena namhlanje. Oku kuyinxalenye yenzame zamapolisa esithili zokwakha ubudlelwano obuliqilima boluntu olwahlukeneyo ngeenjongo zokunqanda nokuthintela ulwaphulo-mthetho.
Umkomishinala wesithili saseRhawutini uMajor General Max Masha ebekunye namaqela eenkonzo ezahlukeneyo. Abaphathi abaphezulu besebe lesipolisa ukuquka nezinye iiarhente zogcina umthetho ekhokele umngcelele obubanjwa kwindawo yasePimville. Umkomishinala uchaze lo mngcelele njengeqonga lokuqinisa ubudlelwane, ukugcina intsebenziswano ephembelela ekubeni neengingqi ezikhuselekileyo.
Enake namhlanje stakeholder engagement lapha sithi sehlangana kanjani nomphakathi ukuthi ipolicy be much more effective, because we believe simapolisa siyi-one, we won't be able to. And one of the beautiful things when you work with the community, community can be at every corner. With the police, you can't be at every corner. So that celebration, that collaboration, here we have pastors, we have liquor forums, in other words, liquor outlets owners, we have security companies, we have second-hand dealers, we have CPF. So all the community formations that are here to celebrate the working together, and for me, that is the main.
UMasha njengomntu osele kufutshane ukuba athathe umhlala phantsi uthethe ngezinto angathanda ukuzibona ukuya phambili.
Mangabona amapolisa nomphakathi basebenzisana, umphakathi truly seeing the police as their heroes, as their protectors, as some people they can run to whenever they're in trouble. Remember, something deep inside of our people, each amapolisa is their savior, because when people phone the ambulance and it doesn't come, guess who they call? The police. And they know we are not controlling the ambulances, you know. If electricity is not working, the police, if the neighbor's dog is barking there. So we end up fixing everything. So I think we must, as a police, stay strong for our community.
Umkomishinala uqhube ngelithi intsebenziswano nomoya wokungancami yenye yezinto eziza kuphembelela ekufezekiseni iphupha lokulwa nolwaphulo-mthetho. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka ePimville.